Allah ya kawo ta, ko kallon sama'ila, Allah,